ifaleli mayo urdada u kaajiriye aniguna intaasaan haboon ay bibeahay alishweya ruuxu jacayl tabtayo helaye ifaleli mayo urdada u kaajiriye aniguna intaasaan haboon.